Kwa gatanu igenekerezo rya 16 ndamukiza niho haba ibirori byo kubisikanya hagati ya Komiseri Mushasha w'Ikigo OBR umushingantahe Pacifique Munyeshongore n'uwakoreye mu ngata umushingamateka Audace Niyonzima urongoye ugwego nshingwantwaro mu Kigo OBR yarahaye ikaze Komiseri Mushasha w'Ikigo OBR yongera amwipfuriza kuroranirwa muri ayo mabanga mashasha akaba yaciye amenyesha yuko wahora arongoye ico kigo bakoranye neza n'umwimbu wagumye wiyongera muri ico kigo ngo akaba rero arangije ikiringo ciwe neza aho yaciye amwipfuriza nawe nyene kuroranirwa mu mabanga mashasha igihugu camushinze umushingamateka Audace Niyonzima nawe akaba yarahaye ikaze Komiseri Mushasha w'Ikigo OBR akaba yaciye amushikiriza imigambi mikuru irangugwa n'Ikigo OBR hamwe rero n'intambamye zihari wo yahoze arongoye Ikigo OBR akaba atibagiye no gushimira abakozi bose bico kigo kumwete nubwira bakorana
sino hara mu kubanza gushimira Imana kuba irishikanye kuno munsi uyu munsi mwiza cyane na cyane cyane nkinguruka cyane kwita iki wanje kuba nkukonya kuba wa preza konseje kubivuga kuba ikiringo nagenewe kurongora kino kigo OBR nshobye kugisozera nkagisozera kandi ubutumwa bandungitse kurangura bwashobye kuranguka neza nashaka mumfashe kubw'ivyo nkenguru cy'Imana cyane ikora amashimenshi ani mukindi no kenguruka cyane ubwego nshinga ntwaro ukuntu twakoranye bavuze yuko bagiye bampa amanota menshi kuva mu ntango byanteye intege samanota bampaye gusa ahubwo baradufashije rwose gushyira ibintu ku murongo gufata ingingo vuba na vuba kandi zigashika iyo zigeza gushika zigaheza zikagira icyo zishyitse ko zidacerewe abo nabo nyine ndabakengurukiye cyane nongeye nkengurukire komite de direction muvuga rwego nyobozi dukorana ku munsi kuko nabo nyine twakoranye neza cyane dukora twumvikana bigatuma dushobora gufata ingingo zirashe kandi tukazifata mwumvikano bigaheza bigafasha ko ikigo gitera imbere neza nongeye nkengurukire abakozi bose b'ikigo OBR kumwete n'ubwira bakoranye no kugamburuka kugira ngo dushobore kurangurwa gutumwa turangure hamwe baranyobotse muri rusangi naho nyine nkuko nyakubahwa Jeje wego nshingantwaro yabivuze nta muryango burakagugu harimo kamwe kamwe wasanga kandi bisanzwe wasanga rero nari ku murongo ariko muri rusangi byagenze neza cyane abakozi twakoranye neza kandi benshi bigenza neza bakorana umwete n'ubwira niho karyonse kugira amashuri kubakengurukira naho naba nabivuze igihe cyose twahuye ariko muno mwanya tugiye gusezerana ndongeye kubakengurukira cyane nize kutumwa buza kubashikira nyakubahwa rero giye kurongora kino kigo cya OBR nko kubaje kubabwira ikigo OBR ni ikigo cyitunganije neza kiri mu bushikiranganje bw'igihe cya leta ariko kikaba gikora gisa nk'ikigenga gifise autonomie de gestion ko kivuga mu gifaransa ibyo rero birafasha ku icyo kigo giheza kigakora ibintu ku buryo bunyarutse atabivuga gucerwa bigiyemo ubutumwa nyamukuru nubwo kukutoza amakori n'amatagisi ya leta n'andi mafaranga yose ajya mu kigega cya leta tuje mu gihugu hagati icyo bita recette douanière recette fiscale recette non fiscale ayo makori yose rero muri myaka ine kubera uko gukora neza no gukorera mu muco byagenze neza kuko buri mwaka amafaranga yose yari yagenywe kwinjira mu kigega cya leta twarashikanye kandi yongeye turana yarenze ku buryo rero amafaranga yinjiye mu kigega cya leta yavuye ku miliyaridi $637.38 mu 2016 aca agera ku 1,024,000,000,000 n'igice kimwe muri uyu mwaka twasozereye mu kwa gatandatu ku mwaka mvuga umwaka w'2019 ushobora 2020 murumva yuko habaye kwiyongera ku bice 61% duhereye ku mwaka imbere yaho tugiye mu mabanga ibigoranye si bice no ku mipaka ibibanza byukoreramo usanga biri kure na kure bitabatse neza byose twe twafashe intumbero yuko tuvyubaka neza tukubakira abakozi aho bashobora gukorera mu gihugu hagati naho bakorera hameze neza turizera ko byose biri muzo bishikako kuko nkuko bavuze muje mufise namwe ubuhinga nubwira ubushobora gutunganya ibyo byose
kubwiwe umushingantahe Pacifique Munyeshongore aramutswa Ikigo OBR yamenyesheje yuko aje kuduza ikivi aho cari kigeze akavuga ko azoshira imbere ugukorana neza
nubanza kubashimira cyane ko mwateye iteka igihugu murateye iteka iki kigo ubwacu mu kukirongora neza mbere vyigaragaje mu gushimirwa incura atari nke twarabibona naho tutaba turi muri iki kigo mukaba mumaze ikiringo mwari mwahawe mu mahoro n'umutekano nyakuba warongoye urwego nshingantwaro yabigarutse ko kwari n'imboneka rimwe kuko atariko vyari bisanzwe bimeze rero nagomba mfate kano kanya ndabashimire byimva mutima urumva nsanze inzu igeze kure ikiri ku mushinge nanje nje gushira ku irindi buye kugira tugume dutera imbere muri iyi nyubako tuba turimwo turiko turakora nizere ko Imana ishoboje cyane cyane ndi kumwe n'abari bahasanzwe umvise yuko bari mu nzego zitandukanye rero numva ntekanye ko tuzokora dushira hamwe na jewe nzanywe no gushira hamwe nabo bari bahasanzwe kuko ushaka kuja kure ntagenda wenyine uwo ugiye wenyine umenye yuko uranyaruka mugabo ushika kure tuzoronka kanya ko kuyaga kugira tugume duteza imbere iki kivi igihugu kiba cadushinze numvise ko hari ibibazo nama nishira mu minwe y'Imana mu byo nkora hariho Salomo Imana imuhigi aho ategerezwa kurongora niyo yavuze ati ni hanini mu gihe utoma ubwenge byo hava bitagenda neza nanje meze nka Salomo obere numvise yuko ari ikigo kidasanzwe kandi cyagutse gisaba ingufu nyinshi no gukorera hamwe
Pacifique Munyeshongore Komiseri Mukuru w'Ikigo OBR akaba yagenywe muri ayo mabanga n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 14 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2021